Lekker stylist a fire the shots eka Gagash. Andago aya ka Papa Rhulani a xavelela hi ku chava ku tsemwa nhloko hi banga. I ri nhloko hayi banga yi hunguta mara no ti banga. Maybe hi grinder. Okay, let's go and see.
Shokale yo leo 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 ayika ku trend.
Don't care for
Gagash. Ya ku tsemwa hi banga no swona.